abuzukuru bantare intamba baskete imikangara y'imiyabaga ikora numwete mu Burundi bwa nyaburunga karundwa mw'ibikombe ratato come on
namba mu rugamba murashoboye murashoboye intamba baskete murayoboye murayoboye seruka muserukiri gihugu mugitera iteka mu makungu ibendera ryacu ry'u Burundi rihungabane rihungabane ibendera ryiza ry'u Burundi rihungabane rihungabane
kubitiga nino nkuwe cangira ikarata shira mwata tata tunu kubite swata karenti mufise niyibashira kuchata muhata muhatana mukababera gahata cenda mubatsinde nanje nzama ndabarata intamba mu rugambi wacu tuguma dutsinda rugira vyose yabahaye impano ituma tubakunda Uburundi takata muruyo mukino turigisha intamba baskete
intamba mu rugamba murashoboye murashoboye intamba baskete murayoboye murayoboye seruka muserukiri gihugu mugitera iteka mu makungu ibendera ryacu ry'u Burundi rihungabane rihungabane ibendera ryiza ry'u Burundi rihungabane rihungabane
nimuduserukire murashigikiwe intamba baskete murashigikiwe indongozi zirabashigikiye n'abenegihugu barabashigikiye mukarere muratwara ibikombe abo muhanganye mukabayumbisha tukabikesha urunani rw'amakipe mu kibuga mukanamari mwe Uburundi bukarundwa mw'ibikombe tegwiteka mwaragiteye abenegihugu twahagurutse kuko intamba baskete murashoboye
intamba mu rugamba murashoboye murashoboye intamba baskete murayoboye murayoboye seruka muserukiri gihugu mugitera iteka mu makungu ibendera ryacu ry'u Burundi rihungabane rihungabane ibendera ryiza ry'u Burundi rihungabane rihungabane ibendera ryacu ry'u Burundi rihungabane rihungabane
Yes, huyo ni Bachko
Ingozi kugasaka
Medizo on the beat
Turashimiye abayobozi ba basketball mu Burundi aho bagejeje umukino warashimishije cyane